Hello, hello, what's up? It's your boy DJ Duna. So, lero ndifuna ndikuonesene mmene mungapangire install Cubase 5. Ya, mukhale pompo. Chimene ningakupempheni ncho kuti mpange subscribe and comment. It's your boy DJ Duna. Tieni muonere mmene mungapangire install Cubase 5. Okay, chimene choyambirira wampanga download. Ndi wapanga download mwina wapanga download wa winla ndoto afunikira kuti download so winla kuti uzapangire extract winla ndi wangai ndi wa power ISO pamene ali wa power ISO ndi power ISO na download kale ndiyo ya ndi tiyambirira ndi mpange extract utobwanya ndi batani la kumanzere la kum ya button la kumanja sari kumanzere kumanja koma kamozi extract here muzingosatira muzindoona mmene ndikupangiramu. Ukwatika tiyambe kupanga install tobanyaga width mosaraniza next next yes. Ya ababa kupanga install ndowa simple mapangidwe aka install nda simple kwambiri ya mudownload Cubase vocal mixing ndiwa bo kwambiri ya install. Ya ababa zatheka finish Yeah, minimum the minimum nga bangire install Cubase 5. Yeah. Tuna na mu video ina. Aba ba makala wateka aba ba basi aba mutoma ku disenchido. Yeah. Minimum ni minimum nga bangire install PC yanga ina banga zage zage ndi mene mwini 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 wabangine store, mwini nda onesira muja, mungu banga follow, ya. Yeah. Ose wala kubanga subscribe and comment, it's your boy DJ, DJ Duna, ya. Yeah. Ani baba watika, baba watika.